karanga kabasokuru murarabe nikakujane kagumye kamwe kabavyeyi bacu murarabe
namahoro
umutujane
kagumye nje ngo tuyage gato kujanye n'imico akaranga ku Burundi kera barayaga bacishije mu migani mbega mbere yuko tutangura tuyage nyezina mwebwe tuyaga muri bande
ene twarumba ze mama
w'imyaka ingahe
56
aba majahe
nyabigamba muri rugara
musanzwe mukora iki mu buzima bwa misi yose
cyo turabari
ego hanyuma mwatubwiye ko mushobora kutuganirira mukishije mu mugani mugani mukaba mutubwiye n'uwiki
mugani tugomba tubabwire no w'inuma n'icugu byabahamwe
sawa cyako twumve
iyo numa n'icugu byaba harabaye inuma n'icugu bigerera hamwe bigerereye hamwe inuma irarika icari iravyara abana babiri icugu nyene cyari gifise inzu gwaco munsi y'ico cari ciyo numa inuma irafata igihe kimugenda kigira abana ivyo barya haca hatera isegenya hateye isegenya ya numa iguma hiyo kuburyo itoronka hice igumye hiyo cacugu kiraduga muri cacari ca ya numa kirakingira ba bana kibatambikiza ko heju ya segenya liheze ya numira tahuka witahuke icisanga cacugu cakingiye ba bana catambikije muri cacari ca yanuma tambikije muri cacari ca yanuma yanumije caco gukira kinjura gikunjuye yanuma ikibona ba bana bayo ko bari bakingiwe na cacugu arico gituma rero yanuma mu kuguguza yaciye ivuga ngo gugu cugu warakoze kubera iki kubera icyo cyugu iryo seganya ryateye kigakingira abo bana b'iyo numa kuko iyo kitakingira abo bana b'iyo numa ku buryo bisanzwe biba hamwe iyo numa yari gutahuka isanga abana bayo bapfuye kigeraho tugira amahoro
hama muratuyagiye mucicije mu mugani ngo tubwira inyigisho imwe zibiri cyangwa zitatu dukura mu mugani ngo tubwira nk'inyigisho ya mbere dusanga mu mugani
nyigisho ya mbere umubanyi ni wo muryango ineza nayo yitugu yindi nk'uko iyo numa nayo yakingiye abana icyo cyo gucakingiye abana b'iyo numa aho kandi bari guhwera icyo gituma twokundana natwe kuko nibyo bikoko bikunda kukubera n'ubu iyo numa iraciyaga
iciza
icugu yagikoreye
cyagikoreye
eh
sawa murakoze.